nzvimbo yemaonde mamisha saka ndine zvamunoedza vanhu vakawanda ndakumbira kumachete ari determined uye aneta nezvinoetesa so mbongoro aina kusungirirwa pabhethani pabhethani paimba yemaonde akaibva anodyika haina kusungirirwa muimba yajehovha yakasungirirwa paimba yemaonde asina kuibva ukabvunza vanodya maonde vanokudza kuti mbisha harisike kumuromo but nemhaka yekusungirirwa harina choisi ndo harinorarama nawo zvinichiparidza kudai zviringi hako asi unozviziva kuti pawakasungirirwa hapana chakaibva chiripo matyiro ako zvipishi matengero ako zvipishi ukazamawo kuda kutenga mota ipishi ukazamawo kuda kuita chinobatika chipishi hauna chaunogona kumira pamberi pevanhu uchiti ndakaachivha ichi
Vai, gente, bicho, checa, já acabou com beleza. Vai, desacorda.
anymore. Regarde pour vous challenge avant mon ami. Can I choose what it does? Yes, you never put that way in a map, but too much. That's a sign of what you're in the top of the world. So we have to do that. She named her, she no one. What's that? What is she named?
Yeah.
kuwaza kwawo ifreedom kana usiri free chaka umuntu zwati ikamona kuti wawawa pamoto ikamona kuti pare nokuti adamura kuti viv uchizvipfamisa asi zvakaoma ukafunza nemabrisketa aitangaenda pamoto kunonzi vvp vangatangira para chinhu kutora streti muovhe.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
fez algo cheirar o língua, o meu desse pote. Tinha que ter uma vez que eu tava ferida. Tinha no fundo de nós, dá os homens ali, não fala uns gatos, já os homens, não dá. Ana, o outro ainda com cheiro ainda. No community, com church, tinha que ser lá numa grupo, a cuna no cu da grupo lá. Chino chinoti nemuna ndina mugrupu. Chero uri leader, chero uri part ye group yacho newomo it is dangerous kuramba chialaina mitepe yakadai. Kana chishaya $5 mwedzi wese bond ndina kuti US. Unozadzwa kuramba utambira padhuze pedu. Kuti ndikuziva uri kuti saka vanoda vapfumi, saka vanoda iwe uri shungu dzekuti omuka nekugeza kuti pamwe munhu tinomuka ndamu ndamu. Chirungu netsira kuri ndichokuta usikuri yeleza kuti chii chinosunga zvishau. Ipo pano tifunzwe kuti anoda kuramba achishupika zvaari kuita. Ndiya. Chinokurarisa imhai makasvinura muchifunga maoda mukoswera makatsika mushini. Kusana hurombo nenhamo. Saka yaive pacrossroads. Mustara Jesu, amen. Yaka sungiri, wani? Mirawa. Ii pa crossroads. Apa yaka sungo. Tapu yacho ina itende na tika, dapu enda kunop, neta two steps. Jambu yote tso wako. Yote wako panenge panenge wako kote, daka na waka sungo, ukula mauti kwi. Uno tso wako panenge panenge. Ora chakanaka bachiri ku north side kuti ndino dai funda kurwadza kwazvo ha zvino chikika zviri pane speaker
yeah
mbongoro iri panapa ndiri kuona chimbaita zvekuzvambarara chipamwe ndikarara muromo unosvika unenge uchigumira samo yako ikati tambanodze gumbo kudai ndoparinosiya 5 centimeters pane breakthrough.
Shut up.
shinde. Ye drawe. Ye kani. But whatever it is, that will done. Listen to this. Parukupinda tongi pisi le uchaka. Kutindonjike indorara mani. Parukushani is from plenty of energy. But with no results. Vamwe varikuvaka dzimba nemariya musika. Vati wawapenda chasi nekutakura dengu padenga baba sina chinobuda.
Message.
chiro chechu mwe wetambu chana kubati iti ilmini newe wangu wapela pano pi nina ilu uze kuna kuma na chuba na yema
Furai o canal de Eva e Kuona Marach.
chibanja pakati pemunzi. Haleluya. Ndakutenda Mwari nekuti baba namenzi vakatara vachiuya. Vaigarira nechepasaida. Vachifamba netsoka musuno vaimusekeza vachiti mama. Tai rumo aita kuma. Ma workshop ma. Ma safety shoes. Achienda kubasa ku office. Asitaita kurirwa kuti kana azokuruka apo achiuya ku evening service. Nemadhaka aibva napa kusvika ku Shortstone kwavaigara. Bhutsu yekubasa yaizoda. Dava rekasika kwangu. Saka aripeka safety shoe. Takudza munane ana acho araibatike. Tirikudza wevamwe vaushinawo. Ndazvopanzwa godo richikubata nekaku sevachitaura zvevanhu. Kutori candidate huye kuti tambo yako rinonga ine 2 meters chete. Saka zvingangoda zvingangoda vamwe zvinokwira vachingofamba zvita Saturday yapera Monday Monday Easter Monday ndichienda kuona madzira kumakwa vachitama vakuenda kuimba yakapera neopatazano zvido dzinodzina zvakwana but havasi vakatanga kuya pano kuna mwaka vatangira chiriko Asa não posso falar nada da chama naí. A chama naí, tu não tinha que ter ido. Pois lá eu já fui embora, tu tinha que voltar para nós. Alô.
Amém.
Alô.
Amém.
Isso é o que a gente está ouvindo. Será que era o Espanha? Mas nada está ouvindo. O bastante é uma coral vai bem. Siana na akwe uri wanu anosara mashoma shoma uri. Ndati kati murume wacho anoti azvine basa. Ndati ivo baba namai ndikavawekera makurawo nako uri wanu. Asi chabuda. Vendezera pachoita kushandira mwari tiakao anoziva paakasvitswa namwari haagona kufanana neari patambo kama kakupora kakoso matovananzaa kana kuimba havaimbe kuombera vaombe kudairami nave tambo haibvume akaunyanya kuimbisanonzi kana muri semi zvibate Mustara Jesu, amen.
Amen.
Mustara Jesu, amen.
Amen.
Let's go now in the life of your own. Juru kuitwa na mwari. Muru penyu. Weba mwaba nwa sini wewe. Alright, men go from the police. Nige ume dana. Asa u. I don't mean u dana. Laive panapa. 2010. Since I'm on. Alright. Vaive vana vechikoro time iyo sinzaro. Kana ndi mwana chikoro chikozadzidzira sinzamo. Good. Zvikudaro nekuti ndogore rakanga richiita shama grade 4. Grade 7. Vaku university sinzamo. Wakabese masimauka nje kwasi. Makazororo. Tambo. Azvinwaba ngarume yakusera chimoshanza mezako yano. Ndashanza wako. Wabudira inyeta yokuti zvona. Ndono zvewaka zvaka ita. Ndika ndishanze iyo. Aruda ndishanze iyo sinza roko shanze iyo. Mama use me as an example. Sunza mungu. Disha, ini ndiri free. Mungu ni tambo. Uno raba na ma shoulders ne umwe mana baba itika on tabo. Mujina matiba, mchika na mese pasi mchisimuka mese. Bati masimuka. Mariza wa kusia. business of one matter of a business and put a fire. I can wire in that as never in Zanza. As near as you know, I'm saying, I'll put some more. Since this, I'm then one another, that's all. I'm fire. Você é um cigarro bem marido. Vá lá na hora assim, Zé Mocura. Vamos lá, vamos lá. Coi, ué. Why I'm doing this, I want you to know it's not about the church. Saca, o chat change ou as pensas. It's about your attitude. E a puta, a gente chata, a it's not a blessing. You need to be taken from there. Testimony, Yahoo, man.
Amen.
Yahoo. Hello.
Amen.
As I conclude, Mongoliana no Sumunguru. Mongona, Yaga Sungiri, what Napoons one or on the way we are a chief feeder. But Yasumunguru, Wapuneva, no, we are a cheating. I want you to know that as you are suffering, as you are being bound by that rope, kuna kuti usiye yakada. What say? Musiye yakani. Yini tano zani joto kwa namu na aku peka singaite kunzi. kuwandisa kana mwana aita dhokota hausi munana nekuti machiremba ihopo unozoita munana manje unozoita miracle manje kana kashikirwe kapalevo iyoyo kasingagone kutsanangurwa nemuromo wako uchimoti ukanzi akasvika sei ndoti kuti takuna mwari nematina mitumo kana akataura shoko kana akataura izwi kana akati let my people go kana akati enough is enough kana ari kuvavharwa kwapachirungu kana akati kana akati ndataura ndatotaura kana akati kana zvapera zvatopera kana akati kana kushushwa ndisisada kushushwa kana akati kana zvakwana zvakwana. Kuti tidzinge madimoni muzita rake. Titi tikati count. Makaona vakazata kuti ndinokudzinga nezita rabhatizo because rabhatizo harina simba. Rabhatizo harina vakaendera pakauvhari. Unoona ndikati ndinokudzinga mweya wechina. Nekuzita raJesu. Asaka mafati vane nditori mukadzi. Ari tarise sketi kana trouse. Rina tarise nekunzwa the name of Jesus.
I am sick and tired. Mas a sua gente já se não pode deixar o mundo já não vai nem mais sair. Mas vamos chegar para o início de que se tinha olhado. Putz, o que é que era que não funcionava?
Não, 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 não,